He kauoha hou, kaʻu e hāʻawi aku nei a ʻoukou. He kauoha hou, kaʻu e hāʻawi aku nei a ʻoukou. E aloha aku ʻoukou I kekahi I kekahi. E aloha aku ʻoukou I kekahi I kekahi. E like me kaʻu I aloha ai a ʻoukou. E like me kaʻu I aloha ai a ʻoukou. Pēlā ʻoukou e aloha aku ai I kekahi I kekahi. Pēlā ʻoukou e aloha aku ai I kekahi I kekahi. He kauoha hou kaʻu e hāʻawi aku nei a ʻoukou. He kauoha hou kaʻu e hāʻawi aku nei a ʻoukou. E aloha aku ʻoukou I kekahi I kekahi. E aloha aku ʻoukou I kekahi I kekahi. E like me kaʻu I aloha ai a ʻoukou. E like me kaʻu I aloha ai a ʻoukou. Pēlā ʻoukou e aloha aku ai I kekahi I kekahi. Pēlā ʻoukou e aloha aku ai I kekahi I kekahi.